Dear friends, may God bless you. Mnaopita manyanya, hakisha mnakuwa wengi, usipeke yako na kuviangukia manyanya. Vijana BBC, tusaidie kumpanisha vizi. BBC youth, please help cultures. Vijana BBC na upako leo. Tabeba vizi.